Zipora Eric usipochungwa basi usani wako utatwaliwa na wewe mdogo.
Oh, makofi.
Kiatu, kaina kiatu, she doesn't have pair of shoes.